wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
usiyeshindwa,
usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Makabila yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa,
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 usiyeshindwa.
Wewe ni Mungu,
wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
usiyeshindwa. Wewe ni Mungu
usiyeshindwa.